Igama lami uBenika. Ngo-2013 nganciphisa umzimba ngo-18 kilograms ezinyangeni ezine ngeHerbex Attack the Fat. Futhi ngawugcina umzimba unciphile iminyaka emine. IHerbex ishintshe impilo yami futhi ngathola ukuzithemba. Manje ngisehlolweni oluphambili luka Mrs. Mpumalanga futhi sengikwazi nokugcoka izimpahla ezinhle. Uma ufisa ukunciphisa umzimba ubukeke kahle, thola iHerbex Attack the Fat. Ihlasela amafutha forever.